intumbero y'urukino yari intumbero nyabakinka hamwe bwe mwa mwarateguye runo rukino.
Urukino mu bisanzwe rwateguwe na association ya Meti de Larac. Rero barituye abaririmvyi bagira bati kuri uno munsi novuga wabahariwe bagira bati dukine na Academy Z di Burundi.
Ego.
Rero baraje barabidusaba hanyuma turabona yuko bibereye ko dushigikirana na association abiri y'abameti n'abaririmbyi ejo azoba association y'abandi turashobora kubitura canke bakatwitura muri bwa bumwe dukine umupira w'amaguru na cyane cyane atari ukuhiganwa ngo tugende twerekana umwe wese ubu novuga ubuhinga bwiwe ariko icya mbere kwari kugira ngo tugire dukinane twerekane ko dushigikiranye.
Bakunzi ba Azon TV turabamukije mwese aho muherereye abari hano mu Burundi abari mu makungu mwese kaze mu biganiro byacu mubandanye muja kuri YouTube mugire subscribe mumanuke mugire share like hama muvuge comment zanyu uko mubona ibintu twari hano ku kibuga ubwo twako dukurikirana urukino rw'abaririmbyi mbese n'abameti aho urukino rurangiye ari insinzi y'abameti ibitsindo bibiri ku gitsindo kimwe c'abaririmbyi hano turi kumwe n'umukuru arongoye arongesha amajye abaririmbyi Crazy Bright kaze mu biganiro bya Azon TV.
Murakoze cyane.
Ego hari ibibazo bibiri cyangwa bitatu twagomba kubabaza mugerageje kuraba urukino imbere ko tuja kure tuvuge ubwa mbere ku by'urukino mwabonye urukino rwagenze gute ku ruhande rw'abaririmbyi habuze iki kugira ngo haboneke insinzi.
Muri rusange urukino rwagenze neza ariko naho tutashoboye gutsinda
yego
abari ngaha babonye ngene urukino rwa kuri ruragenda si ukuvuga ko hari icyabuze si ukuvuga ko abaririmbyi bakinye nabi ariko kenshi haburana umwe hagatsinda babiri mwabibonye yuko twaronse habaye bibiri kuri kimwe ariko mwabonye ko ari twe twari twatanguye kwinjiza ariko rero ntikibuza yuko bishika yuko hashobora kuba kimwe kirenga ko kibura nari kuvuga ko tubaba twatsinzwe neza na neza iyo dutsindwa nka bine ku busa
ego umva haburana babiri hagatsinda umwe ego none tugeze kuja ku ruhande ngo wowe usanga urongoye abaririmbyi abaririmbyi ku bwawe urabona ko kuko hari abantu benshi bibaza ati ubundi abaririmbyi bafadikanya gute umupira no kuririmba hari benshi bibaza ati n'ubundi nta kire nta gishasha carimo ko eske urabona ko abaririmbyi bashobora kuba bofadikanya no kuririmba no umupira ibyo bintu birajanye
mu bisanzwe ikintu abantu baba bakwiye kumenya nuko mu baririmbyi si ukuvuga ko akazi bakora cyane rwose ari kuririmba urashobora kuba uri umuririmbyi ugasanga uri kurakora n'ubundi buzi harimo abaririmbyi dufise bakunda umupira kandi bama bawukina barawukina minsi yose ugasanga ari mu matrenema ku minsi ya gatandatu cyangwa ku minsi yindi ni ukuvuga mu baririmbyi si ukuvuga ko bakora umwuga wo kuririmba gusa harimo abakinnyi harimo abacapa harimo ababaza harimo n'abakora ubundi buzi si ukuvuga rero ko abaririmbyi bakora umuziki umwuga wo kuririmba gusa
ego mwubwira abakunzi intumbero y'uno rukino yari intumbero nyabake ko hari abenshi bari baza ati mbese intumbero y'uno rukino abameti abaririmbyi ibi bintu kumenga si ibintu bikunze guhura cyane intumbero y'urukino yari intumbero nyabake nkamwe bwe mwarateguye runo rukino.
Urukino mu bisanzwe rwateguwe na association ya Meti de Larac. Rero barituye abaririmbyi bagira bati kuri uno munsi novuga wabahariwe bagira bati dukine na Academy Z di Burundi. Rero baraje barabidusaba hanyuma turabona yuko bibereye ko dushigikirana na association abiri y'abameti n'abaririmbyi ejo azoba association y'abandi turashobora kubitura canke bakatwitura kugira ngo muri bwa bumwe dukine umupira w'amaguru na cyane cyane atari kuhiganwa ngo tugende twerekana umwe wese ubu novuga ubuhinga bwiwe ariko icya mbere kwari kugira ngo tugire dukinane twerekane ko dushigikiranye
ego harakana nkunda kuba ndiko ndavuga ni iwacu iby'iwacu abiwacu kumbe tugihanze urukino gatoyi tugomba tuje kumbure mu bazo tubiri cyangwa tutangiza ikiganiro kijanye n'umuziki w'u Burundi hari benshi bagenda bavuga byinshi kujyanye n'umuziki w'u Burundi ariko bamwe baravuga ngo umuziki w'u ntabwo utera imbere nturiha cyangwa se muziki w'u Burundi ntushika kure bakibaza impamvu wowe nk'usanzwe urongoresha mu gihe baririmbyi wowe kivuga ku gico kintu mu majambo make ubibona gute nk'umusanzwe urongoye ishami ry'abaririmbyi
tuvuze ngo muziki w'u Burundi ntutera imbere no vuga ko twaba turengeje urugero
yego
kuko aho tuba turi turabona ko ahantu hose ariko havuga umuziki
hariho twavuye
hariho umuziki twumva minsi yose no munsi ni kuwa gatanu turaza no kuwumva ejo ni kuwa gatanu turaza no kuwumva no kuvuga yuko bavuze bati umuziki w'u Burundi nteye imbere bari ko barenze urugero ego hari aho utarashika mugabo uvuze kudateye imbere no kuvuga batahuri ariko je mvuga ko umaze kugera kugeze kuko turiko turawuraba umuziki wo mu Burundi urakundwa aha mu Burundi wacu bwa mbere na mbere ho no hanze barawuvuza hari abibaza yuko umuziki wo Burundi utavuga
hanze ego benshi niko bavuga
ndazi ko mu bihugu vya burayi uravuzwa hari aba DJ dufise yo bavuza muri America uravuzwa no mu bindi bihugu uravuzwa rero kubwanje sino vuga ko muziki w'urundi dateye imbere ariko nturashikaho dushaka kugushikana
nuvuga ngo haracari urugendo
haracari urugendo
ego hari aho bamwe bavuga ko hari ho ibimwe bigenda bivuga bamwe gatumye mwikoma ku bafana abarundi bakunda umuziki wabo ntibakunda ivyo wabo abandi bagatumye mwikoma ku ba journalist bamenyesha makuru ntibavuze umuziki aba DJ gucyo nyene ariko nabo gasanga bari kwata umwikomo kubaririmbye ati nabo ntibakora ibintu biryoshe none iyo ntambara iri hagaca nko uko gutera tana kwa makosa gutana tana kwa makosa biri hagati ya iyo migwi kwa ritatu abaririmbye aba journalist aba DJ n'abafana bifashike cyangwa se ikibazo cyo bakire kugira ngo muziki ntushike kure cyangwa se n'umwanya utaragira bizoza biraza bukebuke
nkuko ndabivuze ikintu cyose kigira intambwe kigirako se kuvuga ko ivyo bibazo bihari bitazotorega umuti kandi se kuvuga ko ivyo bibazo n'ivyatorega umuti hatazobura ibindi bize rero no vuga mu buzima ukuntu ibintu bigenda biragenda harazi intambamyi ukazitorera umuti akaza n'izindi se kuvuga yuko zimwe zije uca wicara ngo birarangiye oya harashobora kuza n'izindi nkwamara we witeguye gutorera inyishu y'ibibazo biba bihari muri ivyo bibazo bihari nuko no vuga nti bamwe bavyidogera kwabo
yego
bamwe bavuga ko ari imyidogo sino bavuga ko ari ibibazo bikomeye bihari ariko muri Academy ya Burundi tuzotunganya no vuga iryo hwaniro kugira ngo umwe wese avuge ikibazo yo bafise turabe uwo gihagaze ko
yego
tukimwereke ubundi uwo gihagaze tukimwereke hama tuve tugize tuti turumvikanye umaze gukora ibi ubundi nawe akore biriya ivyo nibintu bishika
ego
no muhira birashika ugasanga utashira umuntu w'umupapa umwana wawe ngo papa ngo monaka ngo yandenganije ibintu bisanzwe icyo ukora rero urishyara ukavuga ati bakurenganije gute byagenze gute ubusanze gute ntuzusubire ubundi nawe ati nawe ntuzugire bijya nibintu bisanzwe sino bavuga ko ari ibintu umuntu yoca ameneka umutwe gose ngo nuko hari ikibazo ibintu bisanzwe tuzotorera umuti
ego bihora bishika mukagira amanama y'abaririmbyi mukavugana nabo mukamenya ibibazo bafite
abaririmbyi turavugana naho tutaragira no vuga ihwaniro
rikuru
rya bose nkuko nabivuze bamwe turahura tukavugana hari nabo mpora mpanura nti ivyo naho uri kurabivuga gucyo mu bisanzwe no kubanza ukabaza ati wewe ikibazo mbona ko ni iki akakikubwira hama nawe ukamubwira iki nawe akakubaza ikibazo umubona ko bisanzwe shaka ko bijya mu ntumbero yo kuganira sinifuza ko bizoba mu kwagirizanya oya kwe gutora umuti
ego ego cyane ko muri cyo gusozera nagoma nse ne usozera kuri akabazo hari umuririmbyi bivugwa cyangwa se bigaragara ko ari mu ihiganwa kanaka rya hano muri Afrika muri Afrima noneho bamwe bamwe byagiye ravugisha benshi sinzi mwebwe ko hari ico mubivuga ko mwo kuko bamwe baravuga ngo abarimbyi ntibakundana ntibari ko barafatana mu nda ngo bashire nguvu hamwe kugira ngo murinde ashobore kugira amajwi ashobore gutorwa n'umwe gisabbi sinzi mwebwe ico mubivuga ko nk'umuririmbyi mwo wa mu ari mu ishamwe mwa murongowe
ico na bivuga ko nuko abantu tutaramenya neza na neza ivyo turimo
ndego
bisigura mugihe hari umuririmbyi ashobora kuba agiye imbere kugira serukire igihugu mbese none utamutoye kugira ngo ico gihugu cawe kije imbere woba uri gukora iki woba uri gukora iki mu majambo make hari ahantu nagiye ndabaza ikibazo nsanga hari abaririmbyi nabo bataba bumvikana hariho icyo bita ikintu kibega
muri rusangi
kebwo bantu bose baraje hamwe naho babasanzwe batumvikana
ego
bishira ku ruhande niho urukinda rw'umupira w'amaguru
ego
urashobora kuba wewe mutumvikana kandi muri ko murakinana
murakinana
mugabe icyo ukora ni giki duteza gusinda
ego
icyo rero nababwira nuko iyo umuririmbyi yabo yo cankuriya duteza kumushigirira twese tutaravye ngo hari ivyo dupfa canke ivyo tudapfa n'amara amasigise canke nta yagutwara umwe wese afite umugisha wiwe nta numwe azogutwara mu gihe ari ubwawe
yego yego hariho noneho sinzi mwebwe ko hari ico mubwira akajambo mubwira abarundi kubwo uwo muririmbyi yagiriwe ibaka akajambo mu mahiganwa nkayo sinzi mwebwe mwobwira abarundi kimwo akamumotera abarundi iruha ruhande y'ivyo byo hagati